سانيا
أوه
سانيا 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 كريسماس ngoku أنا سيزا بيتي كريسماس and ndifuna analyze nje a situation ye Christmas sizoba I think wamzambiza udaba uDora osoloko kola makazi nge Christmas uzofika ne recipes zakhe ezibhanxekileyo ave anti kanele ndibheka namhlanje ndifuna ukwenza imi imashed beetroot zindoni imashed beetroot daba udora zindoni 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 imashed beetroot umuntu ongakwazi nobheka kodwa ufuna uba si-stirring nge-Christmas ndicela ukuthi kaniyekeni kaniyekeni yekelani apha kuthi because kalosana mna ndiyakwazi ubheka Christmas time I become a mother and a father because I look and I'm a mother in the kitchen and I'm a father in the kitchen. And it's so funny because uzaba uthola uzofika ebephefumulela phezulu akhonto angafuna ifraisha amaqanda litswele gapha wenza necarrots necarrots ziyafraisha necapeju liyafraisha yintoni madoda sana yonke into ofunekile ifrayishwe mzontsundu yintoni efrayishisayo yo wake wavani mansani njonga yabona le carrots yakho okanye le bhatanati yakho iza kakuhle ithi cata nje ifish oil yintoni ifrayishisa caba thina abantu abangenama-medical aid masinye because kaloku zana zisengxakini ithini into kayomfrayisho yintoni le nto ungabe sikufrayishe ibisto ekuseni then ke ngoku ebusuku xa kuphekwa ivet ninya something inoscubula papitula side izinto ezirat but then I understand and in each and every family ukhona ukudaba udora ukhona uzawufika enamazipho amangaka namashiya abhakubhaku unepheshin yokutya unepheshin yamadoda nasecaweni infact udaba udora kalozana ngekrismas xa kusekuphela unyaka yilaa type efika yenza izinto
ubulisa umama intombi nani bogcina isihlalo ndizogqibela ngawe ke mamfundisi ndibulise ndingalibelanga bethuna ngale njikalanga amantombazana amancinci ndinibuyisa nonke ngegama likayise lonyana nomoya ongcwele amen oh ndibulise ke ngoku kootata ebethuna ndithi xa ndibulisa ke ootata ndisike ndibe nemincili ndingazazi noba mandithini tata umfundisi siyabulela ngenkxaso yakho nabo mama siyabulela ke kodwa ke ngenkxaso yenu nisebenzi lapha enyake kodwa wena tata umfundisi oh ndikhumbula mini ithile ndixelela ngumntana wam uSiphamandla uba woyiswa zii-drugs. Wasuka endlini yakho wena tata umfundisi. Khambe sisayithi isibhedlele yakho wayingenisa kwam samse umntana esibhedlele.
Ewe nawe Gladys wawukhona but ke wawuhamba ngemaska.
But wena tata umfundisi namadodana alapha nobhuti abancinci ndifuna ukuthi siyabulela sihleli nje siyayibona imizamo yenu apha enkonzweni and bethuna ke singeyonto ngaphandle kwenu gelo ndithi ngelihle sinkosi kotata
nanpo mama
siyabulela
yo yo Calvary yo yo Calvary yo yo Calvary yo Calvary yo
zinto
senjwa akekho umuntu onothi akekho odaba odura and uzawufikasana neenwele zakhe ezipeple akasena obezina akasena 16 nto ke sena kwezinwele ezipeple but uzixelele udaba odura uba in fact actually mna I'm going to do it son I'm going to do it and wasoloko enengxaki na wonke omnye umntu bethuna uba nibukele niyazazi uba ningodaba udura khaniziphumze kulo December khaniziphumze kule Christmas because xalozala kuzawbakho uba hebethuna umntana kasibani banifile utheni uyimofi kaloku uSipho uthanda amadoda yinto nelilisayo uSipho xa ethanda amadoda wathandela yho asonwabanga then kuphinde kubekho nabanye ke ngoku abamakazi namakazi wasoze umbone bayeladaba ungasoze umbone masithi igama lakhe uGladys uGladys uzawufika uzakuthi kuhleli nje kamandi akaziyo uba uyasela ke uGladys akaziyo uba uyasela uGladys qha ndizawubona seyinxilile seyifika kwabantu se abantwana bakaphutha bandifuni bazawuthini ukufuna bazawuthini ungakufuna abantwana bakaphutha xa uzawuthi nje esibhesini and akho nto umgqibele erayithi uzawufika sese abantwana bakaphutha bandifuni hey bethuna zincinze ezinto ke kuphele kusithiwa o yadorale abatori bethuna qha bapheka ukunqoka kwabo odaba udora noGladys abo and as I just want to say you know Merry Christmas to wonke umntu libe ne Happy New Year nike niyeke ufratsa abantwana ngeChristmas caba umntana nimjongele xa yophaka i-coleslaw nithi I wonder njemba uyigalaka ngakalo coleslaw i-results iziphuma nini ungenaphi kwi-results khanikela abantwana bahlhafuze baxhafuze uba udoma udomi yeke kaphumanga ephepheni uzawuphuma kwi-pamphlet because ke qhend senje uba eli phepha liphuma noba ubhase ngeyiphi isymbol khanikela abantwana bonwabe senje uba zizinto zikalife ngubone and ndicela ukuthi ke ngoku nabasizi batyola nootata bethu khanibaphumze amanzisana ngechristmas kaloku mimi uhleli nefemeli yakhe sicela umbuku tata uyaqonda then ke ngoku ngeboxing day uzamthi tshelele umthi krwamkrwam ndiyabazi kaloku osisimantsiki baza kuthi infact actual yazi ntoni call sayazi uzaphinda umfumane ngicela nawe tata manzana ubeke ifowuni yakho ukuvibrate sidikiwe ube soloko sixoxa into enye yasaz I mean you know sasho zizinto esazibona kulo December ezi but I just want to encourage sozundivele mna ndisela ndingenemotweni bakhona aba bantu banentloko eziqinile ngazi izitena zokwakha ndiyazi ngathi zizitena zokwakha ndozitena zokwakha ikhwayishwanya because umuntu uzakuxa inxili lapha ora ayintayo yasimoto yamba yamba kanjani uza kusibulala ezindleleni. Don't drink and drive. Oh sanya 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 sanya, because I mean at the end of the day sengishoba in terms of everything ne choice yosela and then utiphe akho umuntu uzakuthini sele utiphe uzichamele wenza yonke leo ntofuna yenza qha singene emotweni because sengishoba amanseleko on and I just want to say, you know, abuyela sala ngenxaso man 2016 because they're 2016 ngoku and abuyekeki man obrothers aba balapha eklasini but ke gqibelela sesakhondo because you must enjoy your festive nibuye niseyifu ningatyi ngokunyoluka 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 nitye ngobunono bantu ngicaba ucaba umntu uzawuphaka izinto eziyi-3 ezinto ezirhutisayo ke ezo but ke sabanana kulo nyaka kuzayo ngoku because funeka nam nto yotya imileqa yasekhaya in terms of everything like nibe right sensha benza uthi celebrate good times of your life faka ikhona apho kusibalikalekusana so that akazoba khona ke Christmas usaya phayana kwesa sleep over and kuba nabana abakwi-sleep over wethu nee-cousins zethu nee-family members zethu manzana ezisetrongweni ngebasinani xa ndistowuti kaloku nina nayo laa element yokuthi crips aqont so I hope nani nonwabile kwezo ndawo nikuzo sakundiphathela ukutya kube manzi naphinde nisijoyine ezinye iChristmas qha asike niye kubututu ya Merry Christmas.